It's you, true.
If I was on the beat.
Anzi na te dici uya muta urire kuti andi uye andi uye.